حفل لوگو مهدعلنی تاجری آش فرحان چیتو بیش از نوامبر سالت کانی اتر تمیک من نقشه دگله دیگان که احافظ شنادی مقاله دا کولومبوس ایا لوگو قبته مقاله دنی اینکستو چیتو سونکو گله سن هدنا وحاؤه لع عدد لما فلان او حس بیگ او اتر تمیی ایربابلیکان کو آدولا یابن تاسو صوابته این فرحان ایلگونی ای کو ایگان سو قیب وگر نقض سیاسیان تمستقبل که ای کو حساب تمن حس بیگ اسی گرهان حافظها و مرکزی کتر تمیی اینکه بدن کنتری شان کن عضایی هلی و حنتاسی سببتی سیکستو او سلوقولی سنین اینو موچیو سید سومالی دو آهایی او گربستگتی اینو اگه مهد علیو دادال کودی کو ادنا سیدی هالکسی او گین لهاین اونا مرور بحسوس نان دانو حفل دانو آهید میده کس و قیب جلین قیبها برشده و حقیب که آها سیاسیین رقع داع و سومالیا هورن حلال آس و قبتی گذاه ودن کس سومالیا یولی با ودن کامرایکن که حسیت کلا کس و قیب جلی حب نکس وعده حزب ریپبلیکان که جن عصتو علومو یولی با قیبها برشده حفل دی مهد علی تنو حاوده عده سه تن
سلام علیکم مرکه کوباد الله و معاد اسکل مرکه لباد وحنا ربنا ان شاء الله إنن كلن كي يجا عاوان وبلابنو حوجات بدعير باشرة حاجة وقتها مركز رال يا هذا مركز غفول يبغوا عاوال كان يشوجا أتبانو جم هذا علينا هنا وحنا حسوسين مدن إن كلن كان عاوة أو شدد وسوي تاي ما هذا علين تاجر ياشي ولال كان فرحان جيته ودور الشذي هذا عنو كسو جذبني وترتمي خوف ولبا و حال کن شوگا و حانوکو سلامی نمکام کوکو فدیو کلان کنیم دام اویه مهد علن و حالا گم مرمانه و حالا یه خوف کیان داد که او مهد علنن ده بنو ما مهد علیو مرکو حالا گم مرمانه ایدو آنوق نه این داد بدن و سومالیه ای که قیب قاتن دارشه دیل صاد آفی هدنا و حالا گم مرمانه این مهد علن تنه عاو این تیان و ابو نه انشالله اینا نگارسینه. Again, I just want to thank everyone who is here tonight that have taken their time out of their busy schedule. I just want to remind everyone, we have an esteemed guest that are also non-Somalis, and we would first, you know, have them speak, and after we finish with them, we would have the remaining of the speakers speak. So again, I just want to thank everyone, and it's my pleasure to welcome everyone here tonight in regards appreciation of JTA's supporters. Waxaan jeclaan lahaa inaan bilaabano kulankayaga sida caadada ah ee aad wada ogtihiin mar hadii dad meel isugu yimaado waxaa laga marmaana in cabsida la lays xasuusiyo waxaan jeclaan lahaa inaad ila soo dhaweysaan شريف هاشم علي وإن شاء الله يذهب القرآن كي يسدوا كل كلمة دوال كأنك كشيء دنيا كوابون اسكو درسنا دهنا ده بدنا حفلة دين تهذا كلا نوب بلابن دون تعب وما سنتين
حفلة يجوه الرئيس وحفلة ده أنا أركي قف لوز جري إلكشن إخدنا حفلة ودي جدتك سو متقانا جربسي مركز تاسو حواي جيش النموي والله فرحان you are great وحكى لكم مرة هاي وحنا كوها يا إن أنا نركتها وحكم بكلا نينك هدي لا بقول له أم والله قرينا أم وريني لكن ولي جاي ما أركن والله إن الحفلة قبته أنت عمرك أنا نجرا والله قري الحفلة دتك وقبنا يا جزاك الله خيرا أنا كلها وأكو حصوصنا هاي وحن أوجه إن دولة أم الريبابليكان كإل إن كوها يا لأنه مدعين ولي جاي تخنتهم كون قب يا بلاس نينك قاري كولومبوس إسكندر حتى أمريكا ولا مجرى الصومالية
وقت دیر با دورشدن سه ساعتی حیابها اینو کفه اینو قومیم سنانه وحیهاید من نبوده داد که سومالیه قف ولبا قویس ولبا میشو دانه هکت دگنادو گوالکان ایو ملک است و چوگه به او که چوگه مراکن که گویی هیس ولی به انت ازگاری کرته لوما کلا هرین دادل کی دورشده. قف مال کو بحیه، قف تاجر بحیه، سوال با و قف و با و ودی کرد و گیسن کرد ولی گیست.
Today, tonight, while I stand here, I don't stand here as the chairperson of the African Immigrants Commission. I stand here as a good friend and cousin and supporter of Farhan, and I'll tell you why. When I had the very good privilege of learning about his candidacy. It kind of reminded me of mine. In 2015, when I ran for Columbus City Council as a Muslim African immigrant Republican running in a Columbus City Council seat, even I was confused, right? But despite that, we were able to garner over 25,000 votes. Imagine that. And now this year, 7 years later, Farhan was able to surpass that. Sir Farhan has been able to build a coalition of people across more communities than I was able to. And he did that not because he has access to people, power, and things, but because he has a personality that you will love. He has a character and faith that you can identify with, and he's the type of person that you can look at and say, I want to support that guy.
Experience anigu waxaan kamid ah dadka Soomaalida oo Soomaalida ka faa'iideey baan kamid ah meenaha qofka binaadamka waa inuu sheegaa tan iyo habeenka dhashay Soomaalida inay wax ugu tartamaan qoliga Soomaaliyeed ma dhiminin waxyaalaha kale aan aaminsanahayna waxaa kamid ah haddii dadkeennu ay yihiin haddii ay iskaashadaan cid walbaaba inay ka adag yihiin xitaa waxaan ogahay waddankeenna dhibaatada ka jirta wadamada reer galbeedku inay ka baqayaan inaan midowno haddaan midowno cid walba inaannu ka adagnahay baan aaminsanahay haddaanu dadka soomaali haddaynu nahay doorashada haddeertaan dhacaysayna waxay tusaale u ahayd awooddeenna tusaale u ahayd tilmaami mahayo qof iyo labo laakiin bulshadan ku dhex jiray dadkana waan aqaanaa ma arag haba yaraatee bulsho ama gruub meel wada fadhiya oo dhahay anagu ninkaa u codayn mayno qof walbaaba wuxuu ku faraxsanaa inuu codeeyo kana qayb qaato maxaa la yidhahdaa sidaa daraaddeed inaannu sii wadno oo continue sii wadno inaynu dadkii soomaaliyeed oo walaalaha ah aynu runtii anugu qof ahaan dadka u shaqeeya communitygan u shaqeeya ma kala aqaano wixii albaabka iga soo gala dad soomaaliyeed kii i yimaada wuxuu iga rabo waxaanu awoodi karo ilaahay baana maqlaya go'aankaasna waxaan gaaray waqti aad u horeysay baan gaaray sidoo kaleeto markaan meesha joogay weli qof aan iniyo kaala vood ninkaan codee hal qof oo idiiday hal nin baa jiray ninkaasna waan aqaanaayo waa nin wuu ahaa aan garanaayo inta kaleeto soomaali inta kale ummadda soomaaliyeed aan meeshaas aan lahaa noo codee wallaana hal ninna weluusan idiidin
but I know my parents when they raised my sisters and I here they didn't have those ideas in mind when they came to educate us about the kind of Americans we were supposed to be. And what I've already seen working with Farhan, and my respect to you for your work, because although there's a picture of him on this podium, when I see this picture, I don't just see Farhan, I see all the different people that have come out to support him at many events. I see, especially with some of the leadership classes we've organized, the young leaders who, although I'm almost 50, they're a bit younger than me, we have one thing in common. We're children of immigrants. And we wake up every day asking ourselves, what kind of Americans are we going to be? So that's the question I ask for you to consider, but I know that with the leadership Farhan has offered in the community, with his spirit of embracing others, I know the answer is a very good one. It's a very strong one. The kind of Americans that are going to make our community stronger. Thank you for that leadership. Thank you for your partnership. And I look forward to success in the years to come.
Democrats is surprised. So as you know that I work with Senate, House, Governors, Mayor's office, so it was last week when I was asked to come to a meeting. The meeting was three or four people, but I didn't know that. I didn't know that every person who is who in the Democratic body, I'm not gonna mention their names, was there. So by the time I come in, I'm seeing everybody standing and the whole room is kind of tense. I went there to meet three people, unless the others. And then I have my bags and everything, and I go to the conference room, and here comes, you know, senators, this. And they're kind of mad and asking questions about me, and Somali community, how come that you guys are going to, do I control the city? What are you talking about? They can vote for anybody they want to. And they said, no, Mari, you have a voice in the community. You can. I said, I tried to dodge the question, which means that I didn't want to answer the question and ask questions about the other people. And then it came back. There's only one guy who was coming, bringing, and I said, you've been coming, asking me all these questions, but if you tell me why the Democrats, why Somalis moved from Republican to Democrats, if you give me a good answer, then maybe I can help you.
So for the last decade, I've worked very hard with a strong team of people, including Senator Michelle Reynolds. And frankly, there would be no Senator Michelle Reynolds if it wasn't for a lot of the people in this room and your community. And we sincerely appreciate that and we'll never forget it. But to my brother Farhan, I've also learned that leaders emerge many times when you need them the most. And a lot of times, the people that step up, they just know they have to do it. And that's what I've always seen in Farhan. We've become great friends. He's an amazing person, an amazingly hard worker. Even after this campaign, which to me was very inspirational to see how the community could come together and coalesce around someone that they truly believe in. I think as Republicans, we love our families, we love our faith, we love our freedom. And I think that's what we all have in common. And Farhan was able to be that bridge between the Republican Party and your community. And I'm forever grateful for that, Farhan.
Well, I want to leave you with one critical idea. Whether we're talking in Columbus, whether we're talking at the national level, there's one problem. There's a group of elites that control the levers of power, that control the money, that want everybody here to go be quiet, go away. Let them tell you how your kids should be raised. Let them tell you what to think. Let them tell you who to vote for. And otherwise, sit down, shut up, and just do what you're told. That's what the elites want. We are here as the people power saying we refuse that solution. We will not accept that. We will not accept you poisoning our kids. We will not accept you guys telling us what to do and taking our votes for granted and then ruining our communities, filling our communities with crime and all the rest that's been going on and poisoning every aspect of our society. So we have to stand up and unite the people power. But to do that, the next step, as it relates specifically to Columbus, the Charter of Columbus has it so that if you're going to run for city council, you have to win for the entire city of Columbus the vote. And the reason why the elites did that is because they have control of the money. With the money, because they control the system, they can tell the developers, hey, you want to do business in Columbus, you got to donate to us. They control the money, and they control the citywide electorate, and that's how come they can decide who wins and who loses.
As we all know, he was not successful in his first city race, for city council, even though he received a remarkable 51,187 votes. To put that in perspective, that's about half of the seats in Ohio Stadium. I'm going to say a little bit more about Farhan, but first I want to tell you something about America. For some of you, your new home. Every time we move to a new place, we're faced with a choice. Why did we come to where we are? Will we choose to build a future in our new home? Or will we focus our thoughts on the past? You have come to America, and I say welcome to each and every one of you.
Sidaaba waxaa la yiraahdaa isku daygu waa guusha barkeed. Waxyaabaha inta badani waxaan filayaa qurbahan aan joogno laga yaabo mararka qaarkood inay micno u samaynayso ciyaalka oo kale waxaa ka mid ah tusaalooyin loo soo qaato. Waxaa la yiraahdaa jiir baa wuxuu u yimaaday dukaan buu yimaaday markaasoo wuxuu weydiiyey basal inay taalo. Ninkii dukaanka joogay baa wuxuu ku yiraahday maya ma taalo. maalinkii labaad buu jeerkii ku soo laabtay markaasuu wuxuu yidhi basal ma taallaa markaasuu haddana wuxuu yidhi asagoo xanaaqsan oo caraysan maya matalo socially kumaani sheeginaysan basali oolin maalinkii labaad bu markuu wuxuu ku yiri hadaad ugu soo noqoto hadeen spar iyo burisbaan madaxa kaaga garaacaya maalinkii saddexaad bu markuu ku soo laabta wuxuu yiraahday buris ma yaala markaas wuxuu yiri maya nusbar ma yaala markaas wuxuu yiri maya hadaba basali ma taala markaas wuxuu yiraahday ha waxay ku muujinaysaa arintaas iyada haddii uu shirkaas ay cabsi gelin lahayd burus iyo nusbar ba madaxa lagaaga garaacaya maalinka dambe ee saddexaad ma uusan soo laabteen sidaasna basasha ma uusan ku helayn hadaba waxaan uga mahadcelinaynaa farxaan jeyte kursi aan ognahay ee magaaladaana dadka ku nool oo milyan qof ka badan ay ku nool yihiin inuu tartamo marka fadlan mar labaad waxaan jeclaan lahaa inaad u saabisaan walaalkeen farxaan jeyte isku daygaasi uu sameeyey
hawa kulankeenna waxa uu ku saabsan yahay saaxiibkeen farxaan jeyte oo soo waday arrin ma aragtay runtii history ah oo uusan marna ka niyad jabin intaa rag badan dhallinyaro badan oo wiilal iyo gabdha leh lagu garab taagnaa oo communitygeenna soomaalida ah iyo dadka kale aan asxaabta nahay iyo isku aragtida nahay arrintaasoo runtii qof walba lambarka maanta aan ku faani karno ee uu helay waxaan u malaynayaa farxaan keliya inaysan guul u ahayn ee communitygeenna inay guul noo tahay taas
farxaan jeyte waxaa marka hore magaciisa ka garanaysaa usraduu ka dhashay xataa magac fiican bay u bixisay oo farxaan bay u bixisay adeeradiis colaad iyo dagaal ayaa la odhan jiray laakiin isagu waa farxaan number two farxaan wuxuu mideeyey midnimadii soomaaliya oo intaan colombos joogay soomaalidu waxbay kala sheegi jirtay oo wax yaroo kansaraho nagu jira oo aan naf lahayn oo qabyaalada dadka halkan fadhiya qof aanan qaraabo ahayn aniga ma jirto shariifka u fog waa awlaaddii nebiga awowgayna weeye war waxaan kala nahay ma jirtee sida farxaan uu noo jideeyey midnimada aanu ku dadaalno number two codkayaga ma midaysnayn afrika xabad iyo waxbaa lagu dagaalaa laakiin waddamada hormaray sawd baa lagu dagaalamaa sawdkayaga wuxuu ahaa mid qofa meel ka qaato waddankan xisaabta xoogga leh qaarna way iska kaaya tirsan jiray kuwana nama aqoon labadiiba mesej buu u diraa
colombus aan joognaa siyaasadda waa inaan ka qayb galnaa rag iyo dumar haddaynaan siyaasadda waddanka socoto aynaan ka qayb gelin oon dad geysanin oo kursiyaasha aan ku fadhiisanin oo meesha maaragtay laga doonaayo laga bixinaayo sharciyada na tackulaynaayo inaan miiska la fadhiisano aan u baahanahay soomaaliyey qof kasta oo dhallinyaro ah ama qof xataa roon waxaan u baahanahay inaan qofka issharaxaah noo maarar wad inaan gacan siino qofkii ka qayb galaaya siyaasadda waa inaan gacan siinaa oo soomaali ah oo maaragtay dhallinyaro ah oo geesi ah farxaan geesi buu ahaa wuu ka qayb galay wuu soo dhaweeyey ani waxaan leeyahay don give up hawshaada saas u wado waana mahadsan tahay inaa isu keenkeentay waana gacanna waa siinaynaa qof kastoo soomaali ah oo siyaasadda isku sharaxay
aad baan farxaan kaaga mahadcelinaynaa runtii liidkaasaad qaadatay you take a very noble lead to guide the somali community to participate the political bodies of the city dabcan dariiqaynu soo maray dariiq qurxoon buu ahaa oo runtii baashan badan uu ku jiray inaynu ka qayb galo tartanka mustaqbalkana aynu magaaladan aan degnay inaynu wax ku yeelano runtii good causesna waad waday your causes that you have defending is a very novel causes bay ahayeen marka anan ku dheeraan waxaan leeyahay farxaan waa bilaabay iyaynaa ka harin mararka qaarkoodna runtii waxay ku fiican tahay baashirta marka hore inaad dhacdid maxuma maxaa yeele marka dambe masaliskaagaad soo صوت كينيسا مركا سودو هذا and I will really really thank for the leadership of the Republican Party what they had contributed for the success of the Somali community you know to participate you know that avenue
كو سان شيخ متانا انا مدعي واركي متانا فرحان ان سببته اه وحو تسالو نو يهي متقانا ان inaan macnaha aan deganaa wadankan oo aan meel loo socon sababtoo ah ilmeena ku dhashay anaga muddo joogno mutaqaan hadda in muddo ku nool laga soo bilaabay 90-meeyadii bilowgeedii marka 7 sano waa generation mutaqaan waqti la dhigay mutaqaan marka taas baan qabow waxa macnaheedu muujinaysa mutaqaan koodo inaan dad meeshan degan taas marka waxa macnaheedu ugu boorinaysa mutaqaan ama ku dhixaysa kale inaan ka noqono bulshada aan dhex joognay inaan qayb ka noqono marka taas oo macnaha in walaalkay farxaan in model ama saar nagu yahay in aan arkayna meelo badan oo kamid macnaha Mareykanka mintaana in Soomaalida ay joogan inay ka muuqdaan ma sha Allah wax fiican ah
فرحان او غولايستي لبا جير غولايستي او غولايستي اودي سي بو كتابيي ددا انسا قوم بو اسبري ددا نانا قوم بو نبري غول بي هايت نمبر كو غاري تنلو او غول كليته او موسى دومن من نغما دومن فرحان ولي وحانو نهاي ددكي مو هايت هي ديار كو اها anu kulli hada jago mu ordahayo laakiin jagada aad u ordaysid inta aad u ordayso niyadaada ku jirto ana niyadeedii iyo maskaxdeedii ku jireysa insha Allah bil kariim waana ni salaam aya dhamaati assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
guusha u gaaray waxa furo waahayd midnimo midnimadina weynu aragnay inaynu sii laba jibaar ruuxojino baa loo baahan yahay oo mar labaad aynu isugu nimaanno inagu midaysan seen u guuleysano farxaan tusaale u yahay Soomaalida dadkuna aad bay u jecel yihiin maalintii anigu doorashada dhowr goobood baan tagay hablaha ku badnaa xaqiiqatan marka inta aanu weynay waxa ka ragaan malaya ee naxag rabay waxaan leeyahay tiribka labaad is soo dhisa is adkeeya ragow position kina qaata farxaan isagoo aan hadheer kursi ku fadhiyeen buu dib wuxuu noogu soo celiyay qofka marka aan maal gashatid haduu dib wax kugu soo celiyo laftigiisa inaa u mahad celisid baa waajiba wuxuu dib noogu soo celiyay inuu caawinto isugu kaayo yeero waajibaadkii aan lahayn oo aan gudanay u nooga mahad celiyo marka isaga laftigiisa waxaan leenahay farxaan thank you halka ka wad noo shaqay waanu ku dhinac taaganahay insha Allah waana guuleysanayna marka dambe
runtii dadaalkii aan sameeynay wuxuu ku yimid dhowr sababood number 1 we stand together and we make unity minimo ya anago isgarab istaagnay labadaas aan la nimid baa waxay sababeen inaan meel muhiim ah aan gaarno dadkii igoo horeeyay waa ka hadleen waxay aad u xuseen inay laga maarmaan tahay midnimadu minnimadu meel walba aan joogno aad bay muhiim noogu tahay quraanka lagu sheegay ahmiyadda ay leedahay iyo sida ay wax u bedeli karto oo wax weyn u sameyn karto wadaadkii halkan ka hadlayay oo xildhibaan Sheikh Yusuf wuxuu sheegay wax yar baa nagu jira oo yiri cudur ah cudurkan nagu jira waa qabiil asagana waxaan rajaynayaa ilaah idinkii inuu aan ka gudubno oo naga baabo oo furiye aan uga gudbilahayn ay noo noqoto doorashadii farxaan jeete inay noqoto mid Soomaali ku midowdo jaaliyada Columbus oo haadeena already way ku midowday ay ku sii socoto midnimadii aan ku sii wada shaqeyno
magaaladan Columbus dad waxa jooga caawa teediyaris iyo ka badan joogay kudalay caruurtoodina ku sii dhaleen taasi waxay ku cadeynaysaa in aan dhinac uga socono Soomaaliduna waxay tiraahdaa meel amba waa laga muuqdaa amba waa laga maqnaadaa marka haddaynu nahay community-ga gobolkan degan laba ay noo gudboon inaynu dadka wadan kale inoogu nimid wax la qaybsano iyo inay qormadeenu yaradan isku cayrcayrsan jir la isla aadno labada waxba kama dhexeeyaan soomaa sidaad ogtihiinna soomaalidu way uun ka sii daraysaa kuwa halkan jooga iyo kuwa halkaa joogaba gabay awowgay tiriyba waxaa ku jiray adiga markuu gobol baqtiyo gobol buseela maalin walba gobolkan labo amba saddex amba afar dhalinyara baynu soo buddignaa sababtana ma raadino haddii la dilana ma raadino haddii si kale u dhintaana ma raadino dad waxaynu nahay la neceb yahay gobolkan waa laynaga neceb yahay dadka cad baa inaan neceb dadka madow baa inaan neceb dadkan dalkan ugu nimidnay inama arki karaan inaguna war uma hayno Soomaalidu waxay tiraahdaa maxay la soconayaa waraabeyska ma celisa bay ahayd haddaynaan farxaan soo saarin wiilasha kiya hablaha kale tartamaya soo saarin kolba kiya halkaa soo istaaga aynaa soo saarin haddeesaa un baan ahaanaynaa
horta farxaan mid baan leeyahay midna waxaan dhahayaa xisbiga republicanka oo farxaan hadda ka tirsan yahay midna waxaan dhahayaa soomaalida halkaa joogta ama ku nool north america khaasatan ohio farxaan waxaan leeyahay horta waad guulaysatay maadu lus garaynin siyaasadana hadday kow kuu tahay waa first round waana iska raf weeye siyaasadu mar walba waxay u baahan tahay beeshan iyo adkaysi hadda ninkii halkaa fadhiyo cadaanka ahaay oo aan marayna xisbigaaga inuu yahay wuxuu ku yiri ibraahim linkon baad u eeg tahay macnaha meeluu kaa fiiriyaa dhici karta badan inaad maaragta wax badan waa eeg tahay waa la qabaa sababta waxay u baahan tahay adkaysi iyo dhiirranaan iyo hoggaanka maanta aad u qabatay dadkan soomaaliyeed iyo reer ameerikaba inaad ku adkaysato inaad guul ka keento annaguna garabkaagaana taas waa qodobka farxaan inuuna waxaan rabaa unaan ka caajisin siyaasadda mar buu waayi karaa laba waayi karaa insha allah mar kale waad helaysaa haddii lahayd mar walba oo laaga guulaysto waad guulaysatay waxaa haddana noogu sii dartay inaad noo mahad celiso dadkayga waqti badan ku siiyey aad baana ugu mahadsan tahay taas waxaan leeyahay farxaan qodobka kale waxaan leeyahay xisbiga ka tirsan tahay oo hadda ruud cusub soomaalida u furay iyo new friendship albaabkaas cusub waxaan leeyahay ha la soo dhaweeyo iyaguna fursaddaas maantayto ay heleen oo xisbiga awal haystay soomaalida ay ka wareegayo waa inay iyaguna ay gartaan fursaddaas waa inay gartaan inay fadhiyaan baa fiicnaan lahay u sheego waa inay fursaddaas gartaan oo ay ka faa'iidaystaan marka dadka qalbigoodii baa hadda xaggooda u soo jeeda iyo farxaan oo isla socda waxaan rabaa inay timena geliyaan dhaqaalo geliyaan efforts geliyaan
waxaan rabaa wax badan baa la yidhi caawa farxaan jeete iyo kambeynkiisa horta waxaan rabaa inaan caddeeyo oo caddayn mahan ugu dhaarto farxaan jeete inuu guulaystay goolkii uu lahaa ina uu gaaray kaan ka lahaa ina uu gaaray hal sabab baana ku caddaynhayaa believe or not farxaan jeete caawa waa community leaderska magaaladan jooga waa american leaderska magaaladan colombos maxaa yeelay lixdan kun oo cod dadka xataa kuraasa ku farfadhiya haddaad xisaabaha gadaal ugu noqotaan dad badan oo madaxahoo ku fadhiya kuraas ku fadhiya konton kun oo cod kuma fadhiyaan iyo lixdan kun oo cod xisaabtaasna gadaal ugu noqda waa big number waa guul farxaan gool kuu lahaa waa gaaray insha allah waxaanan rabnaa oo isaguna aan ka wada hadalnay oo u socdaa goolkii haddii kan xataa ay timaado mid kale inaan hubinno farxaan inuu tago meelaha mustaqbalkayaga lagu jaangooyo فرحان وا غولايستاي انغو دنا وا غولايسناي وا ماسنتين هاو شنا وا بلو السلام عليكم
وحان ربا هورتو ان امهد نقو فرالكي فرحان ان كامبين هاد اوردي ما اهين كامبين او لوز غري waxay ahayd kambeynkii ugu badnaa la keeno over 50,000 so anaga dhinacayna kama ahayn lose waxay ka ahayd kambeyn aan raismo intaas north america ma badheen qof intaas cod soo saare wa maasanta farxaan again this is not mesh mesh ku istaageen mesh aan maaha meel badan iyo darbiye badan iyo baba badan aan qaraaci doona for that say waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo kale oo kambeynkii iyo ka duwan macnaha farxaan sheekadiisa and hadda ogtiin hadda jamciyada la soo dhaafay laba dhalinyaro ah yar yar baan duugnay halkan Sanbury caruurteeni waxaan rabaa inaan la hadlo waliba fadlan isoo wada fiiriya waan ibaryahay hal daqiiqo dhageyn isiiya waxaan rabaa inaan la hadlo ani hooyaday iyo dhalinyaradan kale hooyooyinkeen maaha waxaan la rabaa inaan la hadlo waalidiinta yar yar waalidiinta yar yar oo haysta caruurta yar yar hooyaday ani hadda waxay ka walwashay malaha cunuga ugu yar waa 30 jir waxay ka walwashay malaha aan ka ahayn ficnaashadooda laakiin waalidiinta yaryar oo aniga faca ah oo carruurta yaryar guriga la jooga fadlan la socda cunugaada daawooyinka isticmaalaayo even dhaqtarka noocu u soo qoro labadii cunug maalin hore dhimatay Allah u naxariisto iyo kubi ka horeeyo ayako caafimaad qabo ani adiga naga xoog badan ay maalin cunuga haduu ku jirada ama u dhinto jirro u dhinto haddii waa tii rabbi tii ilaahay tan naftirkeeda tii rabbi waaye laakiin cunugaada inuu gurigaada abuur afkinta uga timaado uu ku dhex dhinto qolkiisa adey waxay ay la tahay oo ajahilnimo iyo edeb darro anaga nagtaade waxaan wada raadinaynaa qutuliyoonkooda iyo cuntadooda iyo dayactirkooda laakiin daawooyinka adiga guriga ku yaalo oo adiga isticmaashid ama ayayda isticmaasho ama awooga la isteeyo guryaha waa wada ognahay kulligeen isla wada deganahay fadlan caruurta ka ilaalsada aniga farxaan dagaalkeena ugu badnaa waxay ahayd hadaan reyno inaan haddii wixii kale oo maluud iyo balaayi iyo taas waa dagaalkeena uu ku jirayba Lakin drug is killing our children. Fentanyl is killing our youth. Fadlan hooyooyinka abayaasha yar yar saan u sheegay ani hooyaday waxa waaye waa dhaaftay xaaladas madax xanuunka. Ma fahantay? Idinka way ku yina marka. Fadlan sheekaysta isku imaada ka sheekaysta marka timaada ma taqaan fadhiga dirka. Yaan laga sheekaysan ma only Soomaaliya iyo waxa Soomaaliya ka jira. Budniyo gurigeeyay balaay ka jidan tahay ee kaaga iga waran.
Soomaaliyeed haduu ku qabo iyo haduu ku furo isku mid ragano baraaruga ilmiin waa baabeen baraaruga meeshaana qoslaysin fadhi ku dir raatigaysin walaalayaalo ilmaha yarka jinka soo kacay aan u daneeno ilmeen waa baabeen community xasan dheere waa ma joogto waa kan xasan dheere ma sha Allah waa joogta saaxiibkay saaxiibkay xasan dheere hadda kor waa isla hadalnay waana isla shaqeynaani asaga waana caawiya markuu ii baahdo walaalkay farxaan waa soo shaqeynay xasan dheere hadda kor ii wax u dhabeelo ii caawi wiilal iyo yar oo soo daayaan rabaa inaan caawiyo ma sha Allah waa ka gaari waxaan xasan dheer oo hooyo aan ilmo u shaqeystaa laakiin wixii aan markaas daa awoodo waa kugu caawinaya waxaan rabaa rageena oo xasan dheer ma sha Allah doorkiisu uu ka soo baxay rageena inaa kaadin maamada fur ama iska dhaaf inaa ilmaha la ogaato inaa ka war qabto baa loo baahayaa aniga aan shaqeynaya nin Soomaali ah wuxuu ugu dhahay arbacadii beelo wasoodaha Mus Ibrahim aan la shaqeynaa wuxuu dhahay laba cunuga Soomaaliya la soo xabaalay maxaa dhacay yina waxa dhacay moogta moogiyan ku dhaw wuxuu dhahay aabooyinka Soomaalida nimankooda lacag ay raadiyaan ilmahooda ma danayaan u dhahay suma wallahi wax kalena si dhihin marka adoo lacag raadinaysid ilmaha ay wiilashaada ka warqab cunugaaga la sheekeyso jimcahaana keen dhe aab lacag ma u baahan tahay dhe kama ma u baahan tahay dhe support your kids community no fura cunugaa sharci lahayn xataa wuxuu qabtaa midka sharci ka bilaa ka hadlaa wuxuu qabtaa niyadda ha ka dilcun ka markuu sharci haysan asan la support gareen beertu galaaya marka waxaan u soo karay muhiimadda aniga ma aha woogi cabdi aadan xasan dheer good job ma leeyahay walaalkay saa u jecashana waa kula shaqeynaya gabdhaha lacagaha haysta xataa hadii cunuga aan sharci kale hooyadiis haysan lacag haysan imo Soomaali community waa lagu caawinaa cunugaaga sharciga loo yaraa lagu lagu sameeynaa hadda afar karto waa lagu dhoofinaa intuu ka dhima lahaa waxaan leenahay aan wadada ka kacno boosha ragga waaweyn lacagta raadinayo meelaha ka sheekeynayo waa soo gabangabeynaya meeshan waa leyd waxaan leeyahay nacagaha soomaaliyeed dhammaan gabdhaha kulli good job hooyooyinhaas waxaad tihiin maasha allah farxaan waxaan leenahay insha allah mar kasta uu garab taagana walaalkay waan isla joognaa xasan dheere good job soomaali community soomaali xasan dheere Thank you.
walaalaha Soomaaliyeed ee kampeenkan ka soo qayb qaatay walaalaha codeeyay walaalaha volunteerka ahaa walaalaha kampeen ka shaqeynayay ganacsatada Soomaaliyeed qof kasta oo kampeenkan waqti soo galiyay horta markuba walaalaha dacwada jooga iyo kuwa naga maqan dhamaantiin horta waxaan leeyahay thank you hasabide hada ku dhahay idinkii wax fiican oo idin sheegay en ha taas markaan ka gudbo kampeenkan hadaan unahay Soomaalida magaalada aan taariikh baarigna election day inaan keenno cod gaaraya 10,000 maalinka election kan waxaan keenay 36,000 cod oo u badan dadka cadaanka ah codkaasi waa cod yar oo ciyaar ciyaar lagu keenay maahan cod waxa way aan shaqo badan qabanay guriyaha la garaacay barnaanka la tagnaa caajis badan baa ka muuqda hal sheeko yar oo hal dhaqameed kugu turaa okay caajis badan baa ka muuqda markaan kaaminka ka gudbo walaalkeen way ag taagan yahay hal sheeko idin sheega marka oo dhamaantii hordada ka kicisa hadda korba waxa dhacda la yiri nin iyo xaaskiisa habeen murmay murmayeen ninki waa xanaaqay suunku la soo baxay gabadhii uu ku bilaabo marka ninka deriska soo baxay ruuxu ku dhinay baa tahay gabdhaha lama dilo xaaskaaga maxaa dhacay yiri waa la gursadaa weeyay waa saxda uu kaadi ninki uu aamusay marka ninki markuu aamusay uu fakaray xaaskiisa waxay tiri haaji nacas ka dhigaysan u shoo igood bay tiri yaani in la gursado waxay ka dooratay in la garaaco marka waxa way gabdhaha la gursanin haweenka Soomaaliyeed waxa way Soomaali markuu buur ka dhacay kaalo weyn ba ka qaateen sheekooyin badan ba hayaan oo damayga qabsado waa si looba waqtigan waa yar yahay marka sheekal waa idin sheegay laksoolaalkii baa ag taagan hal hab ma gudra okay hadda korba waxa dhacday la yiri een nin baa gabar soo gursaday gabadha markuu soo gursaday ninka ku fiidba wataa gabadha buu leeyahay asxaabta beerta ay dibaali yaali qaadan guriga markuu imaadeeyo wuxuu arkay saddex koofiyad oo miiska saaran koobidinka waa taqaan koobidinka sarirta geeskeeda buu arkay markaas wuxuu koofiyadan maxay markaas wuxuu tiri koofiyadan koobad waxa iska leba tiri ninka igu koobad oo la dilay ba tiri wadaga xogaa uu naxa markan koofiyadan labaad iska leba buu yiri waxay tiri koofiyadan labaad waxa iska leh ninkayga labaad oo shil gaar ku dhintay dib buu isba markaa xariifkii koofiyad ayaa iska leeyahay saddexaad ma qasay xitaa ninkayga saddexaad oo cudur u dhintay uu istaagay koofiyadu bixii miisku saaray wuxuu ku yiri ninka sharaad ku guursanay waxa ku dhaadaa koofiyadan afarad waxa iska leh ninkayga afarad oo la fiisa la cararay waa ma sidii
waxaan ahay musharax u taagan kursiga tobnaad ee xaafadda Westside ku taaganna the Republican Party codsiga igu horeeya waxa weeye primary-gan oo dhacaya bisha 3aad March 19-keeda dhamaan waxaan rabnaa Soomaalidu inay vote gareeyaan oo xisbigaas u vote gareeyaan waxaad ogtihiin nin kasta oo Soomaaliya haddii aad fiiriso election ka status of election ka unaffiliated baa kuu qoran micnaha xisbi ma lihin weli nin kasta oo soomaaliya boqolkiiba sagaashan markaan eegnay waxa uu qoran unaffiliated marka sanadkan primarygan waa inaan xisbi lahaano xisbigana soo dhoweeye oo diinteenna islaamta sharafta leh qayb ka noqonaya inaan iyaga doorano ayaan anigu soo istaagay oon ku taagnahay kursiga tobnaad codkiinana iyo taageeradiina noo u baahnahay muhiimkana waxa waaye dadka reer ohio waxaad ogtihiin qofku markii la geynahayo meel muhiim ah oo imaam ah markii ilaah subxaanahu watacaala amarkiisa una siinay waxaa la yidhi yacni dadka mutaqiina dadka mutaqiinta imaamkane wajcal lilmutaqiina imaama
The most important reason why I am here today is number one to thank and appreciate the courage and the effort and the time Farhan and his team put this campaign. MashaAllah, they did it. But I will tell you guys one thing. Farhan is not just going to be a city council. He is going to go to the White House, inshallah ta'ala. And we're going to take him there, inshallah.
hadal la dhihi lahaa ma harin kaliya waxaan u soo istaagay meeshaan laba arrimood marka koowaad inaan idhaahdo dhammaan dadka soomaaliyeed oo halkan fadhiya oo ka soo shaqeeyey Farxaan Jeedo campaign-kiisii thank you very much everybody oo ama intaa fadhiyo ama ha maqnaado arrinta labaad oo aan rabo inaan idhaahdo waxay tahay soomaalidu waa dad aad u qiimo badan weeye qiimahooda waxaa lagu garanayaa markii ay xaaladdaba timaado xaaladdii dhabta ahayd oo timid oo ahayd in Farxaan Jeedo banaanka loo soo istaago waad ka dhabayseen guys waxaan idin leeyahay ilaahay hadu sharafo haydin karaameeyo arrinta kale oo aan leeyahay caawa waxa weeye waxaa noo jooga oo aan dhammaanteen dadka halkan fadhiya aan isugu nimid waxay tahay inuu joogo walaalkay my friend Farxaan Jeedo oo ah qofkii Soomaaliga ahaa oo North America ka tartama first time oo ugu cod badan please waxaan idin ku codsanayaa dhammaantiin with all respect inaad ila soo dhaweysiin Farxaan Jeedo
caawa is not about Farxaan caawa is about you caawa don Farxaan 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 no this is about you waxay ku hawshaan waa wax qof kasta oo baaxad ka qayb ka geystay ama waqti ha geliyo ama 50 cents ha donate gareeyo hawshaan waxaa ugu mahadcelintaan iyo xafladdan iska leh qof walba oo halkan caawa fadhiya waxaa usoo rabaa inaan insha Allah ila wadaago ama dadka aan caawa ayso u suurtagelin inay kasoo qayb galaan xafladdan ama ha aanu salaadaan ama mashquul ahaadaan inaan si gaara aan leeyahay ugu iraahdo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaad muujiseen ama badasheen narrative-kii ahaa soomaali way kala qaybsan tahay waxaad dhisteen ama guwaabiseen meel kastoo soomaali ay kala joogtay soomaalidu kala joogtay in ay soomaalidu isku tashan karto waxaa na garab taagnaa gabar a few weeks kor knee replacement lagu sameeyay oo subax kasta soo kalaysay 6 a.m. waa hooyo laba cunug oo teenagers you can imagine dedication of kaas soo kala waxaa nala joogay aabe subax kasta intuu ciyaalkiisa baska saaro asoo shaqala ku jira intuu noo soo hormaro 4 saac la siin jiray maalinkii waxaa aragnay hooyooyin intay meesha baarin ka yimaadeen ay yiraahdeen ciyaalka intaan foodeen adigoo dhebay baarkii dhexdiisa dhaykar ka dhigay taas waxay muujinaysaa baahida iyo quwadda soomaaliyeed iyo sida la isugu baahan yahay